Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.